Hello, hello, hello. Sawubona, sawubona, sawubona. Sawubona mngani wami. Nathi futhi esinye isiqephu sethu. So, namhlanje kulesi siqephu mngani, siqhubeka la sesigcine khona kwisiqephu esingaphambi kwalesi. Mokhumula kahle mngani, ngingakade nginikeze lezi inamba mngani ukuthi uzibale, uthole ukuthi uyakwazi yini ukuthola lezi impendulo lezi ngabe futhi nazo ngakunikeza zona. Mngani wami, namhlanje ngizokujingisa ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi uma ngabe wenza lezi zibalo kwangenzeka kube nzima ukuthi uzenze. Kodwa mngani, kahle kahle kwangafanele kube nzima ngoba usufundile phela wena ukuthi mengabe sibala sisusa sidinga ukuthi siboleke siboleka kanjani. Kodwa ngezathu ukuthi lezi zibalo ezidinga ukuthi uboleke kakhulu 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 kungenzeka ukuthi lokho kwabanzima ukuthi uwenze mngani, ngoba ngizange ngize ngikufundise ukuthi siboleka kanjani. Uboleke, lokhu ubolekile nje mngani, lokhu ubolekile nje mngani, kuze kubuthi sekuyalunga. Ngizohlukanisa ke ispace yethu la mngani, sibhale sodwa ngisibhanga ngapha nesinye ngala. Ngizobhala iy'namba zethu iy'qaqane mngani, ngoba njengoba soboleka nje kakhulu, kuzosisiza lokho. So ngizobhala u-80, u-4, u-1, no-3, sisusa kubona u-1, u-6, u-3, kanye no-4. Yabona ngithi lezi namba zami la phezulu. Nale mngani. Sifaka u-minus wethu la, ebese sifaka ama-sign ethu are equal to. Ukugqagqana-ke lokhu mngani. Mhlawumbe wena ubona usengathi uthi hhayi hhayi, kodwa uyabona uma ubona kumincane kakhulu, kucinene kakhulu la phezulu mngani. Kodwa la kuthe ukuvuleka kancane. Awudingi ukuthi uqaqanise kakhulu. Just nje kahle kancane. Bese nangala ngibhala u-1, kube u-0, u-0, no-0, kanye no-2. Ebese-ke ngibhala u-sign wethu wa-minus. Ebese ngizobhala u-87. Uze ngingadideki mngani, kufuneka u-7 ngizoqala ngawo la ekugcineni, bese ngilandela ngu-8. Kwazise phela ukuthi u-87 mngani. Enye into mngani engizoyenza, ngizothatha ipeni lami elimnyama, ngidwebe udwi la phezulu mngani, ukuze ubone ukuthi la ila sibhale khona ibalo kanje, la ila senza khona umsebenzi wethu ukuthi sibale mngani. Ebese nangala ngizobhala udwi wethu, ba equal to. Mngani-ke, lana-ke u-3 mncane kuno-4. Mengabe mncane kuno-4 sizoboleka kamakhelwane. Kamakhelwane khona uthole khona. Yabona mngani ukuthi kunzima kanjani la enambeni. Ngoba kwesinye isikhathi yabona omakhelwane bethu la sihlala khona. Uma uhambe uyoboleka ushukela kamakhelwane. Umakhelwane mengabe nenkomishi yokugcina kashukela. Amathuba ukuthi uzokunikeza wona le nkomishi yokugcina. Aba mancane mngani. Kodwa la mengabe siboleke ey'nambeni. Uma uzoboleka u-1, umakhelwane wakhe kuwukuthi uno-1. Umakhelwane wakho uyakunikeza u-1 mngani, asale engenalutho. So u-1-ke lo sizomcima, bese kusala u-0. U-0 iyona number yethu esilinganisa nento engekho. Angithi wena uthathe u-1 wakho uzofaka lana mngani, inamba yakho bese iyashintsha ibe u-13. Kuthi uma sishintshile mngani, inamba yakho isi u-13, kube ukuthi ususalelwe u-9. Nimngani. Mngani wami, ngilindele ukuthi manje usuyakwazi ukuthi 13 minus 4. Ngilindele ukuthi ubhale wena odwi lana abawu-13, ususa odwi abawu-4, bese usala nodwi abawu-9, bese uyababala ubone ukuthi bawu-9 ngempela mngani. Noma umisa imino yakho usebenzise nogonodo. Emva kwalokho mngani, manje umakhelwane wakhe naye sekufuna asuse-ke manje umakhelwane wakhe. Sekufuna yena asuse u-3. U-0. Into engekho awukwazi ukususa u-3 kuyona mngani. Nomakhelwane wakho manje naye usezokwenza, naye usezohamba yoboleka kumakhelwane wakhe. Akazi uzoboleka ngakuwena mngani. Uzoboleka kumakhelwane wakho ongala. Ngaso sonke isikhathi umakhelwane wakho ilo ngasesandleni sakho sesinqele. Umakhelwane wakho ungakwesandla sakho sesinqele mngani. Umakhelwane ke naye ahamba yoboleka kumakhelwane wakhe. Meboleka afike asuse u-1 kusale u-3. Athathe lo 1 lona akawubolekile azowufaka la eduze kwalo 0. Yebona mngani, lento uthi mnandi kanjani. Manje-ke mngani, umakhelwane wakhe hayi ukuthi usena-1, usena-10. Ngoba naye lo 1 lo ubhala eduze kwale namba, kube ngazuthi u-1 no-0. Inamba u-1 no-0 sithi u-10 mngani, njengoba inamba u-1 no-3 sithi u-13. Awuhlanganisi, ubhala nje eceleni mngani. Bese sithi ku-10-ke mngani, asuse u-3. Iminu yethu u-10, silalisa iminu yethu u-3 na, kusala iminu yethu u-7 mngani. Ebese uyabhala la mngani, answer yakho ukuthi answer yakho u-7. sidlulele mngani futhi kuna kumakhelwane lo munye futhi manje naye lo makhelwane sekubolekiwe mngani kuyena usesele no 3 kodwa manje sekufuna yena suse 3 abo ncase mngani sekufuna yena suse u 6 mngani uzokwenza njani naye lo makhelwane wethu uzohamba futhi naye oboleka kamakhelwane wakhe ongase sandleni sakhe sesinxele naye uzofika amsuse u 8 kusale u 7 lo wanambolekile amthathe azombhala eduze kwa 3 ebese banobani no 13 mngani ebese ku 13 eyasusa makhelwane asuse u 6 ngikulindele mngani ukuthi usebenzise odwe bakho ususe u 6 bese uyabona ukuthi answer salayo kuba u 7 emva kwalokho mngani umakhelwane wokugcina ke yena ke hawu u 7 wakhe mkhulu ngabethu kuno 1 yena uno 7 ufuna ususe u 1 unenambi unento enkulu ngabethu kodwa ufuna ususe into encane ngaleyo ndlela yini ususa kalula mngani bese sala no 6 bese sifika kule number yethu kule answer yethu le mngani ku 6 7 7 9 emngani bese siyadlulela futhi kuna kule siki sibale singapha nalawo makhelwane wethu udinga ukuthi aboleke meya la kamakhelwane akholuthi mngani ku empty kuyalanjiwe nakhona enze njani Into ayenzayo ke lomakhelwane ucela lomakhelwane uthi awumakhelwane awungibolekela phela kamakhelwane wakho lokhu nje abanako ahambe lomakhelwane ayoboleka la kamakhelwane afice nakhona nakhona ku empty akholutho nakhona nalomakhelwane acela ukuthi awuhambe phela uyoboleka kamakhelwane wakho asuke lo ayoboleka kamakhelwane wakhe naye afice ku empty kukhona uzilo ungekho lutho athi nalona awuhambe phela lo athikulo hawunga wakwazi ukungiboleka ngicela abantu hamba uyoboleka amakhelwane akho bathi befika kulo makhelwane hawu khona okukhona mngani khona u1 bayafika kulo makhelwane benze njani bafike bamsuse lo 1 kusale u0 mngani athatha u1 ezela kamakhelwane mngani wami ukuthi lo becelile wathuma labo ukuthi bahambe bayoboleka chaza ukuthi lo 1 usuzosusa la uyofaka lapha mngani akhambi kanjalo mngani ngase sonke isikhathi Into ebolekwe ngapha ingena ngapha. Into ebolekwe ngapha ingena la. Ebolekwe lana into ingena la. Ya understand mngani. Nebolekwe la ingena la. Mase sekanjena ke mngani ke. Aphinde futhi lo eze la uzoboleka. Akholutho. Eze la uzoboleka akholutho. Atshele lokuthi aboleke la akholutho. Lona kuthiwa awuhamba phela uyoboleka amakhelona akhe afika amakhelona akhe sekukhona abani sekukhona u10 mngani. Afika aboleke la kulo 10 mngani aboleke u1 awufike awulalise lo 10 lo manje yabona ke mngani usisusa nalo 1 omncane lapha phezulu ngithi yabonga la ukuthi besingabasusi la usiyamlalisa nalo 1 omncane lapha phezulu ebese mngani ethola indlela ukuthi abhale u9 lo 9 owala mngani ungadideki mawukuthi ubani usumkude kakhulu mawubhala la nombunga ubhala ngaphezulu kwala yabona mngani Meboleka ke la u1 kusalu 9 lana ebese yena azothatha lo 1 azofaka ngala. Phinde futhi mngani. Lona usafuna ukuthamba yoboleka amakhelona akhe. Kodwa kunzima still ngoba kamakhelona akakabi khona lutho. Umakhelona akhe azihambe phela uyoboleka amakhelona akho. Nangempela umakhelona akhe ahamba yoboleka umakhelona akhe afika kamakhelona akhe afica khona u10. Afite u10 awushaye phansi kusalu 9 ebese thatha u1 azobeka la ke. Ekugcineni mngani lona mengabe hambe yoboleka amakhelwane akhe useyafica amakhelwane akhe sekukhona u10 mngani ajabuleki ngoba naye manje sethola ukuthi akwazi ukuboleka afike nakhona lalise u10 lona kusale u9 mngani athathe u1 azofaka la mngani ebese yathatha akathi 12 minus 7 athi 12 ngisusa 7 kusala ba mngani uyabona leyo nto mngani ke usungadweba la odwe bakho abawu12 uzothola ukuthi mengabe ku 12 ususa 7 kusala imini mingaki kusala odwe abangaki yabona mngani noma kusala izinto ezingaki kusala izinto eziwu 5 mngani mngani khumbulelo akusese 1 u 0 akusese 1 u 10 seku 9 mngani manje sesothi 9 susa 8 u 9 mkhulu kuno 8 mngani u 9 susa 8 kusala u 1 mngani wami mngani wami la ku empty ungadideki khumbula ukuthi la kufana nokuthi khona o 0 mngani noma singasebabhalanga La kulo 9 sisusa u 0 lo esingawubona kodwa sazi ukuthi ukhona la. Sisusa 0 ku 9 kusala u 9. Nango futhi omunye u 9 mkani ungadideki. Yabona uyabona manje senkulule ukuthi udideke. Uma ubona ukuthi usuyadideka sathi ipensela lakho uqondise kahle mngane uline bakho. Uqondise mngane ukuthi lo 9 uhambisana nalo 8. Lo 9 wona uhambisana no 0 ngeke. Nango futhi omunye u 9 uhambisana no 0 ngeke. Yabona leyo nto mngane. So lo 9 lo munye uthathe uzobeka la endlini. Bese mngane kusala la ukuthi u 0 ususa u 0. Bengabe ungenalutho ususa ilutho kusala bani? Kusala u 0 noma singasawubhalanga mngane u 0. Ingakho ke mngane impendulo yethu isala isiwu 9915. Le number le futhi siphinde siyifunde ukuthi yona ithi bani? U 6779. Lana khona u 9915. Mngane wami senza kanjalo ke izibalo zethu zokususa. Ungakhohlwa mngani? Uphinde futhi wenze ezinye izibalo efuze lezi mngani mengabe kuwukuthi awunawo imizekelo yezibalo njengalezo ungazenza ngoba mhlawumbe awukakayifundi kahlasini noma mhlawumbe usuzenze zonke zaseklasini lakho kodwa usufuna ezinye siyongazisa ke mngani kuma comment khona mhlawumbe ngizokuzama ke mngani ngezinye izibalo ongazenza lapha ekhaya mngani ngiyabonga kakhulu uphinde futhi ubuye kwisifundo sethu esilandelayo. Bye-bye.